Usazanyari Yesu, go with me, go my. Ngoma ya Mahoro.